Kaw la dɔnniya k'a fɔ assurance sabuɲuman nana maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'a daminɛ mobili kumaba la ka se misɛmanin ma fo ka se motow ma assurance sabuɲuman hali hadamaden a bɛ jɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ u ka agent général n'o ye Ibrahima Nyono ye agent Santoro u ka nɛgɛjuru sira 76 07 72 54 66 75 18 60 assurance sabuɲuman maliyɛndenw lafiyara.